It is wise that we temporarily remove these concentration points by closing all the primary and secondary schools.
Embera mu kibuga Kampala si ya bulijjo nga bw'otunula enguudo emmotoka ezirimu obalambale nga n'abantu kw'otadde bwe ntunula ebuuyi eno amaduuka gonna agalimu ndaba nga maggale.
Let's all dance.